Mu gisagara cha Bujumbura, ibido ya esansi canke amaritiro 200 igeze ku mafaranga 250,000 mu makartie nka yose agize ico gisagara c'ubutunzi, ico gitoro cha magendo kigurishwa ukuri kwamye. Aha twovugana cyane cyane mu makartie nka Kamenge, Kinama, Mutakura na Cibitoke. Nkuko isoko rya RP yari bimenyesha, iyo bibaye ngombwa ico gitoro ugikeneye baranakimusanza ku muhaniwe ariko abanje kurenza ko ayandi mafaranga. Ugo rudandazwa rutemewe n'amategeko ngo rukogwa n'ugwaruka rw'imbonera kure ruba rwahawe impusha zo kugitwara mu mabido uko bisanzwe bibujijwe mu bumanuko bw'igihugu. Naho nyene ibintu niko vyifashe aho RP yashoboye gushika ni mu ntara ya Makamba, nkuko tuvyiganirwa n'umwe mu basanzwe badandaza igitoro aho muri ico gice c'igihugu, ngo abategetsi nibo bari inyuma y'ugo rudandazwa rwa magendo rw'igitoro. Aha uno mudandaza aranerekana ingene ingingo yo kubuza imiduga gusubira gutonda ku mastasiyo irindiriye igitoro ifitanye isano n'ugo rudandazwa rutemewe n'amategeko. Ico gitoro kiraheza ngo kigahabwa abo bita abakomisiyoneri, akaba aribo bakidandaza ku mafaranga y'umurengera, ibiheza bikavuna abanyagihugu basanzwe bugarijwe n'ubukene butagira izina. Mu ntara ya Cibitokeho abanyagihugu baho basa n'abiruhutsa kuvaho igiciro c'igitoro ca magendo kigabanirijwe. Ubu iritiro ni nusu bayigura amafaranga 18,000 mu gihe mu ndwi iheze bagura iryo cupa nyene amafaranga 25,000. Ariko aha mu nyumve neza ico giciro ni cagabanutse kubera ko igitoro gisigaye kiboneka ku bwinshi, ahubwo vyatumwe nuko abijukiye ugo rudandazwa rutemewe n'amategeko bagwiriye cyane. Isoko rya RP yaho muri iyo ntara rimenyesha ko ubu igitoro kigurishwa kuri kwamye ku mabarabara na cyane cyane kuva hitwa Inyamitanga gushika ku ruzi Rusizi. Amakuru ya RP yaronse amenyesha ko naho mupaka bahora baca ku buhugaye abakigura baca mu mazi bagaheza bakaja kukigurira kuri stasiyo iri mu gihugu cha Kongo ahitwa Ruvungi. Ivyo bikaba bikorwa abajejwe intwaro n'umutekano barorera mbere rimwe na rimwe bagakorana nabo banyene kukidandaza.